Ia tātou ka te tiro whakamuri ho ki te tau kua takoto. Kei reira ngā taumata nui mō tō tātou reo rangatira. Engari, kei reira anō hoki ngā wero e tā noa noa ana i te mana o te reo. I kōkiri hia te reo, i eke taumata te reo, i te rāngai whakangahau, i te rāngai mātauranga nō rā hoki. Engari, kāre tāe te ki i pai katoa ngā āhuatanga i pā ki tō tātou reo i tēnei tau nei. A nei rā tā tātou kaikawe kōrero a Mārena Mane e arahi ana ia tātou i roto i ngā piki me ngā heke mō tō tātou reo Māori i te tau 2023.
No Mikey, karere tahi i tēnei pō. Welcome to One News this evening.
Ko te reo, kia tika.
Anoe te mihi kia kaitai. Kia ora, good afternoon everybody.
Ko te reo, kia rere.
Nō reira kei ngā maunga kōrero o te motu, tēnā nō rā koutou katoa.
Ko te reo, kia Māori. Huake ai tēnei kaupapa reo Māori i te wā o Matariki. Me te rere pai o te reo mā te whakaurunga mai o tētahi atu kiriata reo Māori hou a Disney ko Kaukau.
He tino whakahirahira mō ngai Māori, tātumea ka tāe tātou te kite te oranga tonutanga o tō tātou tāunga tukuiho. Ā, ko te reo Māori tēnā.
Nei kaupapa tātou, me whakanuia. Me whakanuia tā tātou reo, me whakanuia tā tātou reo i roto i te horopaki o ngā kiriata o Disney.
Ko te puaro te ia, ko te ā, es mi familia.
Te marama o akuhata ki te ai tātou te tūnga o te atamira Jennifer Ward Leland ki te poari o te tauawhiri i te reo Māori, hei whakatoka i te rautaki o te maihi karauna kia whai painga e ngā tangata katoa o Aotearoa ki te reo Māori.
Te hara te tae mai o te Pākehā ki runga i te komihana, he mea hou. I te oro kōhanganga o te tauawhiri, he Pākehā i reira.
Tere tonu te tautoko o ngā kaitoranga pū Māori i tēnei tūranga a Ward Leland, nā te kore whakai te nuinga o ngai Māori.
I thought it was quite an interesting appointment and a really good sign that te reo is for everyone.
Tai hoake nei tātou whakahē i tēnei wahine, nā te mei horakau ona whakapapa Māori, mehe mea e oti ana i āia te reo.
Aha ko he nui te whakahē e tahi wā, kei te uhu tonu ki te kaupapa.
Ko te mahere ki te whakauru i ngā tohu rori reo rua ki Aotearoa, i te marama o Hūrai, i puta mai he tau tohe tōranga pū mo te hiahia ki te whakanui i ngā tangata whenua.
Ko te whakatairanga i te reo Māori, he a tautoko hoki i te whakarauoratanga o te reo Māori, kia kite a tātou tamariki, he mana tō te reo i tēnei whenua.
Iki anō a kahi ko ngā tohu reo rua, kei tā wahi, kua roa e tūana, a kei muri rawa a Aotearoa e haere ana.
Kua roa ngā tohu pēnei i rā wāhi, airani, wera, no ngā tau e hia nei ki muri, rima te kautau ki muri. Nā reira e tō muri ana Aotearoa i runga i tēnei kaupapa, e tikāna kia kōkiri ināere.
I nā tata nei, i whakakorea te kāwanatanga hou i te reo Māori mai ngā tari kāwanatanga kia reo Pākehā te tuatahi.
It's in the coalition agreements that we will be ensuring that English names are first.
Engari kaore tēnei kāwanatanga e mōhio ana ki te ingoa Pākehā o Kāinga Ora, ā ko Homes and Communities.
Do you know its English name?
For Kāinga Ora? No, I don't actually.
What's its English name?
Housing New Zealand, I suppose, or Housing Development, yes.
Which one?
Housing, eh?
Which one?
Housing, I don't know exactly.
Housing New Zealand? Oh, okay. There you go.
Another shot?
Not really. No. Housing New Zealand. Yeah. It's houses. Yeah.
Houses.
Yeah. It's good. Kāinga Ora. Housing?
Yeah.
Housing New Zealand? No.
I haven't done.
Well, it also shows that they're not collegial, that they're not together on many of these issues, and this will be the first little crack.
Ā, ko te āhua nei I hōhā katoa te minita take waka ki te pānonitanga.
Kāinga Ora is known as Kāinga Ora, Homes and Communities. I don't know a single person who calls it Homes and Communities.
kia kaua hoki tātou e wareware ko te tango pūtea mai ngā kaimahi kai ako hoki e ako ana I te reo Māori.
If in the real world people pay for their own te reo Māori lessons, why did the taxpayer pay for his and will he pay that money back?
He kai hāpai I te reo Māori, he kai hāpai I te hunga rangatahi, he kai hāpai anō hoki mō ngā tamariki mokopuna. Kia kore, te reo, engaro.
To our tamariki, your reo is whispering for you. To the tamariki who haven't been to their pepeha yet, it is waiting for you with open arms. I was perfectly fine growing my kumara and learning maramataka, but this house kept tampering with things they shouldn't be touching. And that's why I left the Mara to come here.
He aha kei tua mo te tau e heke mai nei. E kōrero anō tērā mō tērā tau. Mārena Mane, te karere.